izo nka zibiri zizotuma mwivuza ku buntu kuko amata muzokama tuzokura ku litiro rimwe iryo litiro rimwe rice rifasha kugira ngo mwivuze ku buntu kuko turaza abarundi bapfuye kubera amagara make ni besha abana ko bazovuzwa ku buntu bakiga ku buntu nta mubyeyi azosaba usubira gusabwa ngo natware intebe ku ishuri intebe ni leta izo yigura ayiwanyi muyinga n'abakomine menshi adafise amazi turahiye kandi ko ata murundi azosubira kunywa ibirohe kandi leta ishobora kumuha amazi atangura ye gukwiragiza amazi mu mitumba yose y'igihugu cy'u Burundi kugira abarundi baronke amazi meza banywa tugiye gushyiramo amatara kugira ngo ya myuga muyikorere ayiwanyu turabizi muri iminza ha mu minsi heze bari bavugaranye mwo kubera amatora agiye gutangura barabugururiye nimwaduhunda amajwi muzobananya mukora ukuri kwanye mbere duteze imbere ubwo buhinga bukoreshe mwebwe abazungu basubira iwabo ikindi twazi abanyamuyinga imibezi irugaye mwaramurira gucika uparasa nimwadutora tuzoca twugurura imbibe zose imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu asubisubire isamirane kwitwara badasigana irindi jambo nyamukuru twifuza kandi dushaka gushimikirako ni uko ubumwe bw'abarundi ni benshi bababwiye ibinyoma umugambo udasigana iprona ni umugambwe w'abatuzi ngo ni umugambwe w'abatama badasigana abavuye ngaha n'abaparepe utupirza bavuye ngaha barabonye rero dushaka umugambwe dushaka igihugu kirimo abarundi bose ayo mazuru yanyu muzorabike mu nzu iwanyu twishakira ubumwe twishakira amahoro twishakira iterambere nta kindi badasigana yagiruza kubabesha ngo muri abahutu cyangwa muri abatutsi abashaka kubima icyo yagira abahehe bakwita umuhutu hageze isahani bihiye bitarasha ntibamenye ko uri umutsi cyangwa umututsi muri ko murarondora murondora mwese bihiye ngo kuramo ukuboko kubera umuhutu cyangwa umututsi si byo rwanda si hano dufatane mu nda umugabo wasigana iprona ni umugambwe wakujije iyindi migambo ni umugambo wigisha iyindi migambo ni umugambo wabyaye iyindi migambo nicyo gituma n'uno munsi nicyo gituma dushaka kwereka demokarasi demokarasi nk'uko abarundi batifuza badasigana ntimuje coba nimugende muhunde amajwi umugambo udasigana n'abajya bene wanyu badutere ubwoba mumenye yuko amaherezo y'inzira ari mu nzu kandi iyi prona ni gakuru ka bintu kandi karara mu ruganda ntibashuzura iki gihugu iprona na iprona n'umugambo udasigana iprona ni magiriranire dushobora kuvuga uburundi n'uvuga umugambo udasigana iprona nicyo gituma tubakengurukiye cyane rwose mwe mwitabye kano kamo imana mushobora byose iduhunde imigisha dutahukane insinzi uburundi busubire ku murongo atangorane nimusubire kwidogera mu ibarabara reka umunsi wo kwidoga muzokwidoge itariki ya 20 mugenda kwidogera mu kazi k'amatora bazobabesha ngo harimwo ubuhinga bwo kukwabona ishwida uragenda witorere ku nimero 8 aho uzosanga umugaro wa gasore uzobona akadirisha uzoshushiramo urutoke nko mabuko ko ntushire mu irangi ryinshi ushebe udukeye kugira nisanza hama ucuzinga uhejeje uhejeje guhindura byose uzobeje gukura iterabwoba mu Burundi Imana ibahezagire murakoze
bagenzi mudukurikira ku buhinga Facebook ego birashoboka umukanda wanyu Gaston Sindimo turasubiye kuramutsa bwanamutse mwiriwe gakeye bivanye naho muherereye uno mwanya ukurikira cha kiganiro tuyaga na bene gihugu ubwa mbere twashaka gushimira imivuye ku mutima abadasigana bo muri ntara ya Muyinga ku bikorwa byiza batwerese ingene batwakiranye ugweze mu mabara yose indirimbo z'umugabo w'andasigana yipona akaba aribo arizo zamye zisamirana ni iteka kuri twebwe na mahirwe kuri twebwe kubona umugabo w'andasigana yipona ufise abanywanyi mu makomine yose mu ntara zose atangorane ivyo no kubishima tubishimira abadasigana bose tugashimira mbere n'amazi iminsi baduterera hijya no hino baduha akacanka akandi kadufasha kugira ngo dushobore gukora ibikorwa byiza cyane rwose tukaba dutumiye kandi akandi tuteye akamo abarundi abaca nk'abandi batarajijuka yuko bo duterera kuko urugamba turimo n'urugamba rwo guhabuza igihugu cy'u Burundi n'urugamba rwo kugwanya iterabwoba mu Burundi bwacu n'urugamba rwo gusubiza ibintu mu buryo aho atamunundi yosubira kwidoga yidogera naka canka naka washaka kumuhuza ubuzima bwiwe ijambo rero ni rwanyu banywanyi mwese
ego nyirutsubahiro reka duhere ku kibazo uyu wamera avuga ati izonka ko atazitanze mu myaka itanu iheze yaza ko yashatse kugira icyo avuze ku nka mwari mwavuze ko muzotanga zibiri zibiri
sinumva uvuze ko ntazitanze mu myaka itanu ziheze simbona uburyo yari yampaye kugira ngo ndazironke kuko nk'ubyo nababwiye jewe sinigeze ntogwa nashikirijwe nomwa n'umukuru w'igihugu cyacu Burundi ubu rero abarundi basavye bantore kugira ngo mbe le commandant supreme le garant de la souveraineté nationale et le père de la famille ni ukuvuga rero père de la famille se barundi niwe afise ivyo atanga n'ivyo asigarana twebwe rero izo nka turazi uko bizogenda none munsi hariho imigambi ikorwa y'igihugu nziturira dufumbire uyu mugambi uriho twebwe rero tufashe uyu mugambi twafite nzituri muziturire afumbire kandi yongere yivuze ivyo rero twe turashaka kubikora atangorane nico gituma uno munsi tubasaba amajwi ejo mukaramuka mudadutoye ntimuzotubaze mutware gukora iki cyangwa ikindi
tubananije ibibazo twari twabitse ku munsi w'ejo byari byasigaye uyu nawe abaza ati ubutahe mu kugimba bisaba uburyo bwinshi baca babanza gukuramo uburyo bwabo kugira batangure guha leta icyo ubona uzocinda gute
bwo twebwe ubwa mbere kugira twumvikane n'abazoba baje gucukura ubutare cyangwa abarundi bazoba bacukura ubutare nuko ubwa mbere bazoza bagapima kumva bakaraba ubutare dufise bungana gute muyibuka tuko twimba terra baratubwiye ubutare dufise bacabaza barimba baratwara amayishantiyo n'amayishantiyo ntituzi uko vyifashe uno munsi twebwe rero umugambi twoshira imbere nuko uwo wese azoba yatsindiye isoko yo kurondera ubwo butare canke kubwimba twebwe tuzokumvikana tuti muri uku kuzimu ku Burundi dufise ubutare bungana gutya ubwo butare kugira ubutubwimbe bwose budusaba amahera angana gutya twebwe cha twumvika tuti twebwe rero kugira ngo mutangwe gukora bamuraduha aya a twe turateza imbere igihugu muzora mwimba mwikuriramo atangora ije niyo politiki twebwe twifuza ko twava tugira kandi ni politiki yumvikana kandi benshi bashobora kwikurikira kuko no munsi mbakiza kwimba bakiza kurondera baraturesha bahejeje bagaca bavuga ati ngo baracapima 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 bagapima umutsi gwahererayo ntituronswe kuronka n'ibindi dukurikiza
uyu nawe abaza ati nibaza ko yashatse kuvuga ko ari cyane mwavuze ko mwakoranye neza na leta iriho uno munsi mwakavuga ati ubutungane bwarabuze abantu baranikijwe abashingane n'abafasoni barakubitwa ati rero mwafashije iki
ubwa mbere aho tugeza abakubiswe cyanke abifuje gukubitwa twarahagurutse twarakije benshi nuko uyo atubabazi bamwe n'abandi twebwe twarahagurutse turagwanira agateka zina muntu mbere nini nini munsi agahenge dufise mu kubera twahagarariye ubumwe twagarariye nawe agateka zina muntu ababizi barabizi abatotejwe canke ababurabujwe twarakoze ko dushoboye kose kugira ngo tubafashe twarafashije abarundi badushyiriweho nico gituma twabasaba yuko boduha ingufu zihagije kugira ngo tubafashe gusumba kuko abarundi barabizi uwo byashikiye niwe abizi gusumba uwo bitarashikiye
birabagize ati mbega umugambi w'abadasigana mubivuga ko mbega umugambi w'abadasigana mubivuga ko iki muri iki gihe hari bamwe bivugwa ko bazotora umukandida wa CNDD-FDD namwe mukaba muri ko muritoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu mugambi w'abadasigana nyine izocuragiza abanywanyi muhave musanga hari amajwi y'abadasigana mutakaje
ebe twebwe turazi neza kandi turizeye neza ko atamudasigana w'ukuri azotora umugambwe wundi mwareke gutora umugambwe wadasigana ipron abo nabo bazotora CNDD-FDD nibagende baduha amahoro baje gutora CNDD-FDD mbega kugenda wiyuka mu mabarabara wiyambika impuzu z'umugambwe niyo uca umudasigana sivyo hari imigambwe myinshi begre yadekaye ko izotora umugambwe CNDD-FDD ntiturabona ijya mu barabara nk'uko tubona bajya abantu bahuri iwacu kera bariko barabikora bajya bari ku gikonkwano rero bariko baraca ingero nimubareke baca ingero baheze ingero yabo twebwe abadasigana mu gasanduku k'amatora honyine niho habonekera resulta twifuza ntihagire rero umudasigana n'umwe byosimbwa n'umutsima nivyo o nibihuhusi bihita twebwe twikomereza umugambo wacu hanyuma turazi neza ejo abaca nk'abandi tuzoronderana tuvugane kubera umwimbu tuba twaronse twebwe ntabwo badufise kuri ibyo
uyu nawe abagije ati uyu munsi ugarukwa gugarijwe no kubura akazi ariko ugasanga rufise ama projet de développement ariko na mikoro yo gushyira mu ngiro yo kwishyira mu ngiro bagira ati hari politiki nkaba mufise izotuma aba banki yorohereza ubwo gwaruka mu kuronsa ingurane
ubwa mbere dusaba amabanki kugabanya inyungu z'umurengera cyo cya mbere cya kabiri twarashyizeho amabanki y'ugwaruka banki y'ugwaruka hariho banki y'abarimyi n'aborozi hariho banki y'abikora imyuga eka twarashoboye kugira amabanki akwiye kugira ngo ariho hose ugwaruka rwose rwimashyira hamwe tukivuza yuko cyane cyane y'amakoperative y'amashyirahamwe y'amakoperative twayakuramo iby'imigambwe akaba amakoperative y'abenegihugu amakoperative rusange ku buryo leta ishyiramo amahera ku barundi bose atabanyamigambwe gusa
arundi nawe yavuze ati ati burya biba mubona ati ariko mukihorera sinzi mubwira
ibiki biba tubona we abarihe we yakoze iki kugira ngo adufashe kugira ngo twamame twebwe aho tugeze twarakoze ibidushoboye ahubwo twifuza yuko mwoduha ingufu zikwiye kugira ngo akariganga muhogo akacanka kandi tutari dufise ingufu zikwiye zo guhagarika iki cyangwa ikindi turonke izo ngufu zo kubikora atangora
wirabagi ati nyakubawa utubazo twanjye ni tubiri akambembe ikibazo cyabubaka abazu adakwije amategeko mbere buri mwaka kenshi akabaho imyuzurire ikahitana abantu mutegeka niki abuziki kugira ngo abahinga bategure ibisagara mbere yuko habaho urucacirane rw'amazu sinzi ko mwohera kuri icyo gihe
cyo ubwa mbere ryerekeye imyuzurira bivana n'ibihe cyane cyane n'ibindi bihugu birashikira mugabo twebwe ikintu cyihuta cyane ni gutunganya ubwa mbere ijya misozi ahanami igisagara cya Bujumbura twifuza yuko igisagara coja hajya kuri ijya misozi ku buryo munsi tushobora gushyiraho icyo bita le lac de Roteni ku buryo amazi ashikira mu kiyaga artificiel tuba twakoze imbere yuko kuja mu Tanganyika ivyo ribaza ko bisaba uburyo bwinshi kandi tubikora twarabimereye abarundi ikindi ni uko twebwe turavye ingene abarundi babayeho tukaraba amazu abarundi benshi babamo twebwe twifuza yuko leta igenda kubakira abenegihugu kugira ngo abenegihugu babe mu mazu meza abenegihugu babe ahantu hameze neza hari amazi hari amatara kugira ngo nazamvunja tuzigwanye ku buryo ntihagire umurundi n'umwe asubira kugira imvunja mu gihugu cyacu Burundi.
Ikindi kibazo yabajije nibaza kugisa nico natoyi avuga ati ivyara mu Burundi ridakurikije amategeko utagera ku rugero ati mutegekanya iki hamwe mwotogwa kuri cyo kibazo gihanze u Burundi cyigurira ry'abantu.
Ubwa mbere twarivuze ko tuzogira inama rukokoma ya bose vyega kugira ngo turabe umuri inye twahagarika umurindi wigirirana ry'abantu kuko uno munsi umuntu wese abyara abashatse nawe tuvuga abashaka kubera ico ni kibazo kizohava kidutera ingorane mu gihugu cacu Burundi. Mbega sukubera abana biga ku buntu cyangwa sukubera abavyeyi biga bavyara ku buntu n'izihe ngingo twofata kugira ngo umuvyeyi avyara abana batatu yumve ko abafise abana bakwiye. Ivyo rero tuzovyigisha bizova mu nyigisho tuzogira inama rukokoma yababiraba kugira ngo turabe ko twabikora gutyo.
Uyu nawe avuga ati mwasezeraniye abarundi bose inka zibiri kuri buri muryango ati twashaka mutubwire mbega Uburundi bwose bwaba bugizwe n'imiryango ingahe, mbe muri uwo mugambi wanyu mwasanze Abarundi bazoronswa inka zingahe, koko murizeye ko bizoshoboka canke ni ya marangamutima y'abanyepolitiki mu gihe umuco?
Si vyerekeye abanyepolitiki kuko ivyo bizodusaba kuko kugira ngo sivini tujagira ngo mu mwaka umwe twabifashe yuko mu myaka itatu iyo programme izo bikwiye mu gihugu cyose cy'u Burundi. Uno munsi hariho Prodefi ikora bimwe byo muziturire atabire ari ifumbire ivyo rero tubigize na leta tukaje hamwe na leta nayo mashirahamwe twobikora atangorane nibisaba si ikintu kireneye cyane rwose cyo dutera ingorane kandi cyo tugira na statistique mbere na ya politique ya bancarisation de la population burundaise ikikunda kuko mukuza guhembwa amahera mata bica bica mu makonte bafise.
Uyinavuga ati iprona numugambwe basokuru batuhaye kwinare ucutako urabirukana mu gihugu bapfira mu buhungiro ati nubu tuzopfa tutabonye imva za basokuru numvuye mu mengo afisa gahinda sinco mumbye
bo bwa mbere ntate ibirake ku mugabo wa Scana Iprona. Mugabo wa Scana Iprona hariho abawutwaye barawutwara nabi mugabo si umugambwe wirukanye abacanka banze sinzi je no kumusigurira ko kuva aba basore agandagugwa Iprona itigeze irongorwa n'umudasigana yasubiye kurongorwa n'umudasigana igihe Mayugi Nikola Mayugi yasubiye gufata umugambo w'umudasigana Iprona. Ahandi bari abasirikare bava mu gisirikare bagakubita kudeta leta bagaca bakubita kudeta umugambo w'umudasigana Iprona. Mbere tubiravye baba PDC nibo benshi basubiye gutwara umugambo w'umudasigana Iprona.
Mwenye wa zati Braudi isigaye ikora inzoga nifana bitagira kalite atino wale mnege ko Braudi uruwande runini ifiswe na abanyamahanga ati icyo kibazo mzo vitori na mutigoti
ikibazo si cha abanyamahanga ikibazo cha babuze amahera agaciro kugira ngo bagure ibikoresho vya nkeneko twebwe nibaza ko nimwe dutora tuzogerageza uburyo bwose kugira ngo amahera agaciro bisubire uko vyahora ibintu uko vyahora.
Mina wabaza ati mwebwe mwaragerageje ku butegetsi mufise ati muga ati tubona bahama senel mwebwe muyivuga ku iki nza kwasha siko kuvuga mu senel
bo twebwe ari senel nta mugabo avugira uwundi mugabo twebwe turivugira si senel gusa twebwe turavuga abadasigana amaze kwicwa benshi abadasigana bari kora kwitwa benshi mugabo nuko twebwe iyo byose aba seneri canke aba umporona n'umurundi wese kandi twaragerageje aho dushobora hose ari aba seneri twarabavugiye ari abadasigana twarabavugiye twarasohoye benshi bari bapfunzwe eka nta murundi n'umwe twebwe nyagupfa canke nyagukira tuba.
Uno nawe abajije ati mwaravuze yuko muzokongera agashara abasoda n'abapolisi ati none abigisha ko mwabibagiye
bo byose birimo twari twabivuze nitwabivugira rimwe nuko abasirikare n'abapolisi turabona ko harimi dogo myinshi cyane gose nje gituma umenga bubu bafatwa nka tarabakozi basanzwe nk'abandi twebwe rero nabo nyene rezo uniform tutsakuba fata nk'abanyagihugu bandi kugira ngo baronswe umushahara cyane cyane baronswe ibirekuriwe n'amategeko yawo ibiretso bikora atangorane abarimu barabizi twarabemereye yuko umwarimu kugira yigishe neza kugira ngo amere neza nuko abafise atangorane buri abafise atangorane amagara afise y'abana biwe eka iyo byose tuzobigira kugira ngo abarundi baronke agahembe na ya mahera twazutanga anal kumwaka kumwaka tuzuyaduza kugira ngo bigende birahurirana n'ubuzima bwa misi yose
ati kubijanye n'impunzi nibaza ko ari impunzi nyanzi mu mahanga ati mubivuga kwiki
twebwe twifuza yuko hamwe twohundu wa majwi impunzi zose zota kuko mu byo twavuze ibyaha bya politiki byose twemeye kuzobiharira kugira ngo dutangure ubuzima bushasha
none abavuga ati murakoze cyane kandi twifuriza gutsinda ati kuko mufise imigambi myiza cyane ati hari ikibazo nabaza ati mbega ko tuzi muri kampanye electoral ajayo abemerewe na sini kandi umugambi wose ukiyamamaza uvuga imigambi uzorangura ati ariko tukaba tubona abitirira iprona biyamamaza bambaye umwambaro wa iprona ariko muri iprona bakaba batemera seni yoba ibivuga ko iki bivanye n'ibyo mwasezeranye
ubwa mbere turashimiye seni kubona urwandiko yarayisohoye yemera yuko bari ko barakora amakosa kwemera ko bakora amakosa ni kimwe mugabo guhanwa naho ni kindi turavye ubushanga bw'intwara hagati mu gihugu tukaraba n'abamwe mu mugambo uri ku butegetsi turabona yuko ivyo aricyo bita provocation kugira ngo ripona yikomporte nabi twebwe ako twebwe nitwokugira ingere ku yindi reka biyamamure hanyuma turabe iyo bizoshika kuko barazi neza ko bari mu makosa kuko code electorale ivuga urupapuro rw'inzira twasinyaniye abanyepolitiki bayivuga nta mugambwe ushobora kujya kwiyamamaza utandiswe mu mategeko seni utayihaye uruhusha utafise ibyikurarondera iyo bafata imyambaro ya seni de defte nabonye uno munsi uwo bafashe umupira w'uwo mugambo adasigana iprona twawubonye bawubambuye bagaca bambara umuzi wa seni de defte ibyo nta ngorane n'amatavya y'amavuta mugabo kufata ngo bace bagenda bayerera n'umwambaro w'umugambo adasigana iprona iryo ni kosa ritagira kurivuga nuko bene amategeko ari bo bene kuyarenga nije twifuza guhindura mu gihugu cyacu Burundi
umuntu nawe abaza ati musezeranira abarundi amabarabara yo mu kirere kubaka isoko ya Bujumbura mu minsi ijana kubaka amabarabara mu gihugu cyose gutanga inka zibiri kuri buri muryango guhemba no guha imiduga abakuru b'imigambwe guhemba abajya muri retraite ibice 50% na 50% ati ibyo byose murabona ko bizoshoboka mu myaka ine
jewe nimudutize ubwo bushobozi mu buduhe hanyuma imyaka indwi niyagera twebwe ntizosubira ngo manda ya kabiri ika mwebwe niwe muzovuga ko mutwongera canke byatunaniye
none nawe abaza ati mwiriwe ati numvise neza ko musa ati numvise neza ibyo muvuga ati ko muzokora ko mumaze gukora mu myaka itanu mwavuze yuko kuba muri ikigega cy'umukuru w'igihugu mwabyiherewe n'umukuru w'igihugu mutahagiye kubwa iprona ahandi mukavuga ngo iprona irahara mu ruganda ntibacure ati none mwe ku by'ukuri ikibanza murimo mu kirimo kubera iprona cyane mu kirimo nk'abigenga
bwa mbere yatwumvise nabi twebwe twahagiye turungiswe n'umugambo adasigana iprona mugabo kugira dutogwe twatowe n'umukuru w'igihugu adutora mu mugambo adasigana iprona abisavye abarongwe mu mugambo adasigana iprona sinavuze yuko ntagiye gatwe kanje eka narungiswe n'umugambo adasigana iprona ndabisabwe n'umukuru w'igihugu no kuvuga rero sini ngakubwa amatora ndubwo ngaha kubwera nashimwe n'umukuru w'igihugu aca nsaba mu mugambo adasigana iprona umugambo adasigana iprona ufurandungika
Unanawe abazati ibya delestage iraturembeje ku matara ati mutu mubidutegeka mubitegurira ko iki
bo twetwifuza yuko twavuze yuko mbere turavye ingomero ziko zirubakwa mu misi mikeyi twifuza yuko igihugu cyose atamurundi yo bafise akeneye amatara ngo yabure kandi byashoboka
Unanawe abazati nyakuba wa mutegekanye iki ku byerekeye ishira hamwe sosumo kugira ikibazo cy'isukari yama yabuze kive mu nzira
ikibazo sosumo ni kibazo mbere giteye n'ubwoba aho isukari izimba ikabura mbere twe muri leta twarahaye n'uburenganzira umuntu kugira ngo azie arazana isukari asahirize mugabo navyo nyene byabaye mfagusa Jewe uko ndavyumviye nuko twogira politique ya liberalisation ku buryo haba concurrence haba une compétition loyale et ku buryo sosumu izo higanwa nabandi badandaza bazokwizanira isukari mu gihugu hanyuma kere ufise le meilleur prix akaganya tangora twe twifuza la liberalisation de l'économie nationale mu buzima bwa bibintu byose
nibaza yuko Ati twashaka kubaza ati mbega mu mategeko y'igihugu umukandida aramutse atowe iyo adashikije ibigambi yasezeranye abarundi bica bigenda gute bisanzwe aba ari mubeshi kandi na mubeshi yorongora igihugu yanwa gute ati mbega biremewe ko arinda kurangiza manda
yaramutse atowe mu bisanzwe ubwa mbere ashaka kubona yuko ivyo ariko arakora bitahuriranye n'ivyo yavuze agatanga imihoho wenyene kubwiwe cya kabiri ni igihe abarundi hageze ko bamushimira baramushimira bakamutekerera agaca agenda atangora nizo nzira zibiri zonyene ahandi kuba ndiko turashikuza
lega fatade n'icyo nyene bisa uyu wundi twa Christophe nawe nyene yavuze ati no kuri nyakuba wamwe gebge mwarakoze kandi n'ubu turabona ko muhaye mukora ati none iyo migambi mushikiriza turumva ko irashe ati muri sur kwidukorera ko
jewe mbanza muri sur ko muzontora nimwe abasiri ko muzontora hanyuma muce mumbaza ko ndi sur kwibakorera jewe nabwi ni ibintu byoroshe isoro nkuru ya Bujumbura simisi jana muzompima ku misi jana
nonawe yitwa sana bazati mbega ga mon president mutubwira imyaka mumaze muri iprona mbega imigambi yuko akamabarabara agerekeranije kingo mumaze muri icyegera cy'umukuru w'igihugu na burenganzira mwari mufise bwo kuyubaka ko mutubwira ko mushaka kuyubaka
bo ubwa mbere tukubwira ko ataburenganzira ku kandi ata portefeuille twadufise yo kugira ngo tutange iryo tegeko n'ivyo twayipropose twagira retraite n'abashikanganje babijejwe tukayivugana mugabo vyaherera aho nyene twe twifuza kubisha mu ngiro twe twemeye kugira ngo mu gisaga cha Bujumbura tugire échangeur zine kugira ngo tugabanye traffic iba mu masaha de pointe ava mu kinama canke mu carama baza gukora mu gisaga cha Bujumbura canke abava muri Kanyosha na Mananiza Icyo kitatu twifuza ko tugira omwe quatre échangeur mu gisagara cha Bujumbura kugira ngo tugire traffic igende neza imyaka tumaze mu gamasika na iprona ni nk'imyaka twatumaze kuko jewe ubuzima bwacu bwose twabaye mu gamasika na iprona na handi twabereye mu gamasika na iprona kuva tukira aba pionier gushika none umunsi
none babaza ati nyakubawa ati muvuga ko mutsohungura abahunze bose ati muri abo mbega abasize baturiye abantu bagakora ibigumuko bagakubita kudeta nabo barimo
hariho ivyaha hari ibyaha bidaharigwa ibyaha by'ubwicanyi ibyaha by'agahomera munwa twebwe nico gituma twavuze tuti hari ibyaha bijanye na politique ibyaha bijanye na politique byose tuzobiharira kuko nta politique ni politique niko byifashe twebwe rero abakwise coup d'etat canke abagize ibi nibindi ibyo byose ico gitozoje dushaho umugwi wihuta uraba izo ngingo zose twafashe iyo migambi yose twafashe ingene yogenda mu ngiro nabo yofata gusumba abandi
nanawe itwa Radisa bazati ndabaramukije banyakubahwa atifisi kibazo ati mbega nko ku migambwe imwe imwe tubona baguma bashamiranye mubona umuti wo guwa
umuti nubwo dusubiza inkota mu gubati kuri umukuru w'igihugu yayivuze ejo akarivumira akavuga ati banyamigambwe ntihagire utoteza uwundi ntihagire umunyamugambwe ajyugwara uwundi kugira ngo urazireza yuko leta arongoye yemereye kugira amatora ya mbere abaye mu mwidegemvyo amatora ya mbere abaye abarundi badashamiranye itubonaga gasi ka nyuma ko buja kugwana ataco bapfa nibareke abaseneri bakore nibareke abasendiri bakore bareke abapolona bakore bareke imigambwe yindi kore hanyuma tuzoze kugosora turabe watsinze hanyuma watsinze ashasubira akoranye abanyamigambwe atwereke inzira agiye kuturongora niko tuzobigira twebwe kuko twemeye yuko abanyamigambwe tugiye kubaha ikibanza citeka mbere abatazo babwiye mu namashinga amateka tukabaronsa n'uburyo kugira abakore tukabemera yuko umukuru w'igihugu azokwamagirisha inama abanyamigambwe buri rimwe mu mezi atatu kugira ngo bumve icyo abanyagihugu bagona
ati bite na mahoro ati none amahera yo kubaka amabarabara ane ati mutashoboye kubaka mu myaka iheze uwo azova
twebwe twabemereye ni mudutore gusa tusomenye tuyakura
nanawe abazi ati nanje nagira ndababaze nyakubahwa ati mbega abanyeshuri ba kaminuza ko agafashanyo gateba kakaboneka kagorewe mwebwe mwoba mutegekanye iki ikigira kabiri ati n'abana bo mu maeterna mwoba mutegekanya iki ko hari n'abahaheba kubera uburyo
twebwe tukabasabye yuko mu ndamaje umugabo amaze sikana iprome hama iyo byose turafise abahinga babikwiye kugira bitunganye ku buryo amahera azoba ari mu gihugu amazohera hajya kugira ngo bigore guhembwa biteguhembwa nuko abayabonetse isorosoro ugasanga ntiyaboneke ku gihe gikwiye nico gituma baca barondera uburyo bwo guteba gatonyi twebwe rero nibaza yuko icyo gikorwa ni mu bikorwa tugiye gukora kugira ngo abwa mbere igihugu kibonke amahera akwiye yo gutegura imigambi atangora hariho n'urwaruka rundi kenshi rutavugwa hariho abanyeshuri benshi bahejeje amashuri yisumbuye bakaba bafise amadiplome ya mashuri yisumbuye mugo batashoboye kuronka umwanya wo kuja muri kaminuza n'uruhara runininya n'abarundi benshi bari mu rugo rwego abo rero tusoca tugira icyo urabona ko twari twasabye ko tuzogira les écoles techniques professionnelles bajeje bimwe bita fondamentale abayo fondamentale ubu nawo nyene tuzokigira les instituts techniques zigira recyclage abaja kwigisha abaja mu yindi myuga kugira nabo nyene baronke abazokorera
reka ndabona ibibazo ari byinshi ariko bari kwatukurikirana baza kwihangana ibibazo tuzobanda n'injo ariko reka tubandanye n'ibibazo nka bibiri bya nyuma duhere kuri iki ikindi kibazo ari twabonye mushigikiwe n'abantu mwise abaparipehutu FNL ati none ko bavuga ko iprona ari umugambi w'abatutsi byagenze gute ngo abahutu tuzi ko bari inyuma ya gahutu remi bemere gushyigikira kandi bobo bahora batumva na gato ibya paripehutu FNL yagwanya icyo bita intwaro y'abatutsi
abagwanya intwaro y'abatutsi si abo bonyine numva ibyo byarahinduye isura twebwe ikibanza twaronsemwo muri imyaka itanu twareretse abarundi n'amakungu kuko ubumwe bw'Abarundi aribwo soko y'iterambere. Twaretse yuko kumuhutu kumututsi ata privari uronka kandi benshi baramaze kwibona. Bya twari kumwe n'abantu bigishijwe yuko umwansi w'igihugu ari umututsi. Nimuko abandi bigishije ku mwasi w'igihugu ari umuhutu. Nimuko arabandi ariko ari igisha uko nyene. Mugabo twebwe twifuza guhindura igihugu tujitware mu nzira y'iterambere. Iga abaparipe hutu cyangwa abaparipe tutsi barabaho. Mugabo twe twifuza yuko bose twubaka igihugu. Niyo ntango nshasha yo gutangura Burundi ushasha.
Kini kibazo ati nyakubaha ati twabonye mwakiriwe n'abanyagihugu n'abanyamuyinga. Isinzi kandi twatuzi ko imuyinga imbonera kure zikaze cyane ati nabo mashije icese ko mushimira icese dewe cyubahiro umukuru w'igihugu cyacu ati ko asanzwe ni imboneza y'igihugu mucamugira ko musaba ko mutira kamo ko musaba ko akamo yatese ni yogatera na yogatera nako abo mu mgambwe wiwe uko aribo bigaragara ko bigora mu kuntu aribo bigora ati none mwebwe mwebwe mukorana yoba amazi kubabwira ko nawe ariko abibona ivyuko bo mu mugambwe wiwe ariko aribo bigora ati cyane hoho mubona mwebwe ivyuko Burundi ukeneye ihinduka muvyumva avyumva kuko avyumva kuko twebwe abarundi tuziko nawe aremerewe cyane.
Bo kuvuga ko aremerewe si je nayivuze kuko sinapimye ko aremerewe cyane ataremerewe. Nuko jewe twafashe mu ijambo yashikirije abarundi yabwiye ko abanyamigambwe boreka abantu bagakora kuri kwanza. Twebwe ntabwo twavuganye cyangwa ibi cyangwa ibindi nuko mu ukonzi aremye ukonzi sanswe yifuza yuko Burundi bubaho akaba ari cyo twavugana inkubona yuko iyi ntumbero turimo yuko twara Burundi mu nzira ya demokrasi tuyisangiye. Iyo demokrasi rero si demokrasi yo guhonda aba yo gukiza abandi nuko bose tuja mu ruhongore rumwe twagira amatora kero meyer gane niyo masezerano twavuganye kandi niyo ntumbero yatanze mu gihugu cyose.
Mukurangize gatarangize kuri kino kibazo naho tubona ibibazo byari byinshi abari ko batugukirana ari benshi ariko reka turangize kuri kino kibazo abanditse cyangwa abari ko barandika mu bandare munika ibibazo kubera guko naho biratuzobasomera ku munsi w'ejo. Turangize kuri kino kibazo cyo yitwa Isaac abaza ati nimutubwire ibyo mwaranguye mu myaka itanu mumaze mu ncamake.
Bo iyo twaranguye imyaka itanu imaze n'ibyo leta yaranguye nabyo sinimo Gaston n'icyacame cy'umukuru w'igihugu wenyine yaranguye nuko twaragarukanye amahoro twarakoze ibikorwa rusangi twarasubije abarundi ku kivi twebwe nyene ubwacu tugifata ubutegetsi twaragendeye amashirahamwe twaragendeye ubushyikirano bitandukanye kugira dusubize abarundi ku kivi abarundi barasubira ku kivi twaragendeye ibisata by'umutekano twara ukwinubana kwari hagati y'aba n'abandi turagukuraho. Uno munsi abarundi abahutu n'abatutsi murazi neza yuko amakungu yari yasaze avuga yuko ihonyabwoko ririko rigategurwa na leta y'u Burundi twarahagaze twebwe ubwacu turabeshuza ibyo binyoma twaragiye mu nama atandukanye yo mu karere turabeshuza turabereka aho u Burundi uriko buraja n'inzira Burundi buko buracamo turabishikana ko nicyo gituma twarahinduye ibwizwa shingiro abarundi ku buryo bw'abarundi turiko tutegura amatora ku buryo bw'abarundi abarundi n'umunsi bari bamaze kwegerana kubera iyo migambi myiza twakoze. Ni byinshi byatunaniye inzego z'ubutungane hari n'ibindi byadusovye hari byo twashoboye kandi turashimira Imana aho twageze hose. Iyi ni intambwe twashitse ko tukifuza hari mu duhunda maji ko twova kuri intambwe tukaja ku yindi ntambwe yo hejuru.
Nkuko rero twama n'icyubahiro reka turangirize arebe benshi bandika babashimira babatera intege mugira icyo mubabwiye muce mugira ko munababwira n'ingene bashobora gutora umukandida wabo Gaston Sindimwo.
Turabashimiye cyane abo bose bakurikirana kino kiganiro ni byiza cyane rwose abadutera intege ntitwasaba kudutera intege n'ibyo mu majambo mugabo rakeneye ko dutera intege no mu buryo cyane mu bikoresho murabona yuko bidusaba uburyo bwinshi uwo rero azositara kuri aka canka kandi naho nyene yo turungikira nyine turungikira iyo menye ingene abikoresha icya kabiri twashaka kubabwira ingene muzodufasha kugira mu tore mugabo azikana ipona no kuvuga muzoraba igitigiri 8 canke inumero 8 muzicamona idrapo y'umugabo azikana ipona iriko kwa gasore n'indoki zitatu muzoce udufata irangi ufate urutoke uruku ntomba bukoko ushire mu irangi ntushire irangi ryinshi ushire mu irangi ucushya muri ka kadirisha kari ruhande ya kwa gasore uzoweje gutora iprona uzoweje guhitora ihinduka uzoba utujeje gutora amagara ne meza y'abene igihugu uzoweje gutora uburaro bwiza bw'abene igihugu murakoze umugoroba mwiza Imana ibahezeke
ego nyimicyo turashimiye dushimiye n'abari ko badukurikirana bose bari mu mihingo itandukanye y'isi nibaza yuko umukurangiza tubangirize ku ijambo mwashikije abadasigana mbere n'abarundi bose bo mu ntara ya Muyinga aho mwagize n'icyo muvuga ku bijyanye n'ubutare icyo mugiye guhindura ku bijyanye n'ubutare mbere mukaba mwanashimiye na nyimicyo umukuru w'igihugu cyacu Petero Nkurunziza ku ijambo yarashikirije ibyo byose bakabisanga muri iyo jambo ryanyu ahasigaye abariko badukurikirana tuzosubire duhure ku munsi w'ejo ku isaha twatanguriye ko Imana ibaheze
Mana data mushobora byose kwarangije uru n'isi utremera igihugu cyacu cyiza ucita Burundi ukiremera n'umugambo w'asigana iprona wari uzi kuzowuha intayo kwivukira kugira abarundi bishire bizane n'ukomegwa amashane rwose nyakubahwa munyamabanga wa mbere w'umugambo w'asigana iprona mbere nga muri ntara ya Muyinga ukaba n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe Banya kuwa mwese cyuti z'umugambo mwese muri ngaha tugira mahoro tugira mahoro sangwa mahoro ubumwe utekano iteramere n'insinzi y'umugambo adasigana imbere yuko dushimira Imana twashaka kandi gushimira abanyamuhinga bose bo bitavye bino birori kandi hatari habuze iterabwoba Mumihani wanyu mwaje harabatera ubwoba badasigara umugambi wa mbere dufise mu gihugu no gukura ubwoba mu barundi bose mbere ndabasabe mumunire dukomera amashi nyine cyubahiro mu gihugu cyacu cy'u Burundi Petero Nkurunziza we twagize imboneza y'abarundi mu bijyanye no kwigisha ukundi igihugu ku ijambo yaraye avumereye asabye abanyamigambwe bose ko bosubiza inkota mu bwugu bati bakaremera amatora akagenda neza cyane rwose umukobera amajyanye yaraye arivumereye asaba abanyamigambwe ko boreka guterana ubwoba abandi boreka guturubika abandi boreka abandi bakaja amatora atangora Iyo nijyo jambo y'imboneza. Imboneza yamibonerera abandi ikabereka umwongo uhuma n'idahuma. Uno munsi umugambo w'asigana iprona witeguriye gutsinda amatora. Abandi nabo nibitegura gutsinda amatora. Hanyuma duhiganwe tudahizanayo. Duhiganwe turi bene mugabo umwe. Aho ubona mu mugambwe uyu canke uwundi. Biyambise imyambaro y'umugambo w'asigana iprona. Bakaja kwiyamiriza umugambo w'asigana iprona. Bakaja kuvuga yuko umugambo w'asigana iprona uzotora kanaka kandi atari byo. Icyo ni kinyoma badasigara. Tugasaba iyo mboneza ko yokebura agakebura abanyamigambwe bose mbere ahereye umugambwe arimo kuko yihutira ubwoba abantu. Ikindi twamusaba iyo mboneza y'amahoro y'amaho. Nuko yokebura umugwi seni kugira ngo seni yubahirize ibyirizwa bigenga amatora cyane cyane ku ngingo ya 40 kugira ngo amatora azogende neza mu Burundi. Badasiga imigambi dufitiye abarundi ni myinshi. Bwa mbere ni ugukura ubwoba mu Barundi. Bwa kabiri ni uko abarundi bafungura kugira bafungure nuko dukomeza uburimyi n'ubworozi. Cya kigega Stabex ni uko kigaruka kugira ngo gikingire abarimyi n'aborozi. Twaremeye inka zibiri ku muhanda wa Ruwesi kugira ngo bashobore izo nka zibiri zizotuma mwivuza ku buntu kuko amata muzokama tuzokura ku ilitiro rimwe iryo litiro rimwe rice rifasha kugira ngo mwivuze ku buntu kuko turazi abarundi bapfuye kubera amagara make ni benshi ariko baremereye abana ko bazovuzwa ku buntu bakiga ku buntu nta mubyeyi azosaba usubira gusabwa ngo natware intebe ku ishuri intebe ni leta izo yigura ahiwanyi muyinga n'abakomine menshi adafise amazi turahiye kandi ko atamurundi azosubira kunywa ibirohe kandi leta ishobora kumuha amazi atangora ngiye gukwiragiza amazi mu mitumba yose y'igihugu cy'u Burundi kugira abarundi baronke amazi meza banywa. Tugiye gushyiramo amatara kugira ngo ya myuga muyikorere ahiwanyu turabizi muri iminza hafi mu minsi iheze bari bavugaranye ubwo kubera amatora agiye gutangura barabugururiye nimwaduhunda amajwi muzobananya mukora ukuri kwanye mbere duteze imbere ubwo buhinga bukoreshe mwebwe abazungu basubira iwabo. Ikindi twazi abanyamuyinga imibezi irugaye mwaramurira gucika uparasa nimwadutora tuzoca twugurura imbibe zose imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu asubisubire isamirane kuri kwawe. Badasigana irindi jambo nyamukuru twifuza kandi dushaka gushimikirako ni uko ubumwe bw'abarundi ni benshi bababwiye ibinyoma umugambo Badasigana Ibrona ni umugambwe w'abatuzi ngo ni umugambwe w'abatama. Badasigana abavuye ngaha n'abaparepe utu pirsa bavuye ngaha mwarabonye mwarabonye rero dushaka umugambwe dushaka igihugu kirimo abarundi bose ayo mazuru yanyu muzorabike mu nzu iwanyu twishakira ubumwe twishakira amahoro twishakira iterambere nta kindi. Badasigana yagiruza kubabesha ngo muri abahutu cyangwa muri abatutsi abashaka kubima icyo yagira abahehe bakwita umuhutu hageze isahani bihiye bitarasha ntibamenye kuri umutsi cyangwa n'umututsi muri ko murarondera murondera mwese bihiye ngo kuramo ukuboko kubera umuhutu cyangwa n'umututsi sibyo Badasigana dufatane mu nda. Umugambo Badasigana Ibrona ni umugambwe wakujije iyindi migambo ni umugambo w'igishyira indi migambo ni umugambo wabyaye indi migambo icyo gituma n'uno munsi icyo gituma dushaka kwereka demokarasi demokarasi nk'uko abarundi batifuza. Badasigana nimuje coba nimugende muhunda amajwi umugambo Badasigana n'abajya bene wanyu badutere ubwoba mumenye yuko amaherezo y'inzira ari mu nzu kandi Ibrona ni gakuru ka bintu kandi karara mu ruganda ntibashuzura iki gihugu. Ibrona na Ibrona n'umugambo Badasigana Ibrona ni magiriranire dushobora kuvuga Burundi n'uvuga umugambo Badasigana icyo gituma tubakengurukiye cyane rwose mwe mwitabye kano kamo Imana mushobora byose iduhunde imigisha dutahukane insinzi Uburundi busubire ku murongo atagorana nimusubire kwidogera mu ibarabara reka umunsi wo kwidoga muzo kwidoge itariki ya 20 mugenda kwidogera mu kazi k'amatora bazobabesha ngo harimo ubuhinga bwo kukwabona ishwida uragenda witorere ku numero 8 aho uzosanga umugaro wa gasore uzobona kadirisha uzoshushiramo urutoke ngoma bukoko nushe mu yangi yishye ushebe duke ganisanza ama ucuzinga wejeje uzogwiheje guhindura byose uzobeje gukuritera bwo mu Burundi imana ibahezagire murakoze